just beats.
Tulisari, bad vibes, ani mbele tunasonga. Tunataka good times, kahudai wewe songa. Nikafate haya gegeno, ona, toda nerewendo, nama. Sambaza good vibes, bado wale wanangoja.
Sambaza